Ja, wo man.
Ja, man, sieh. Wo gehst denn dort?
Ah, in Gerais. Ey, Brauan, wo sag ich Sangom?
Ja, seht sie. Kunjal und Jinjungo Bubon.
Immer. In der Aber, Ukalugo bis Sangoma. Im Vagobung hat Satzwanga applied DUC.
Lokho siyokubuza idlozi lami. Engithi phela manzini uyazi ukuthi you can't predict life mfethu.
Hayi ngiyakuzwa. Uzwile ukuthi emangosuthu sebeyathathwa abano 15 points.
Emangosuthu emuthi yona kusukela nini?
Kusukela namhlanje nje kuthiwa namhlanje bayaqala bayathathwa abano 15 points ezidifikating zabo. Hayi bo, washiya into somngoma wakho manje.
Yindaba, uyazifuna? Uyithathe uma uzifuna.
Eish.